This year, Scott Hospital has experienced a lower rate of casualties as compared to the previous years. The director of nursing department, speaking in an interview with Lesotho Television, stated that time and again they have had such patients, but in the early hours of this morning, they experienced a horrible incident.
Dikotsi le monsena di tlase haholo feta le monsena tsa ho feta. Fela re bile le e le nngwe e ikgethileng ya mme ya fihlile mona ka bo 5 a tliswa ke batho ba reng ba motho tsetseleng. O hlekefeditswe ka motabo o kgakgathuwe. Ho ne ho boemo ba hae nako e ntse a lokiswa ho fetsiswa hore a tla tsebe ho fetisetswa Queen Mamhato. Bophelo ba hae bile ba ba fela.
Moreover, she explained that it looks like the campaigns to the public appealing to them to avoid incidents that may lead to injuries were successful. She further appealed to that people should continue to avoid being involved in such incidents as the hospital is already overloaded with patients.
Le pele matsatsi a Christmas ya tamela re le ka rabua le batho ba mamelang radio ena ya KEL hore oye re tlempe re ketekeng letsatsi lena la morena hantle. Empa ke mona bomme re ntse re le monyetle mo wa gore ka fokola matla a mme mme e nowetse o entswe ke tso ene e botlhoko bone bo kanakana bile a latlhelwa ke bophelo ba gae ene ntse le mme ya monyanyana wa rang bo 23 bane ga kgona go fitlha bua empaneng batho ba mo tlisitseng ga re se re sheba bone ka ka bo 23 years ntse le monyanya
Mphanyana Mafulumi reporting for LTV News.